Whenever you are ready, take it away.
Welcome to the mountains where the seas welcomes you with a beautiful breeze. Apho uhle ngehlabathi ukamkelanga ezilwini ezahlukeneyo. Apho ukumkani bakhe bukho. Wamkelekile kumkani. Wamkelekile kumkani.
God, do the best. This is why we born this way. We do it so often. Verse 3. We God, continue on your love. Jesus, God, I am.